ngene bizogenda kuko byose nibaza ko ari vuba kuko hari imirije inkino za kivandimwe z'umukwezi kwa gatatu nibaza ko babagiye gushiraho umumenyereza byihuta byihutirwa cyane gose duce mu yavugwa iburaya muri Barca ngo Haaland ashaka kuza ariko aramuronde gracias inkuru irahumuriza
iyo nkuru irahumuriza gato ya muguka co vuga ati Haaland ni bande bazomufasha ni bande miriye yiwe kuko nimba no musi Haaland ariko arabikora muri Manchester City nuko afise Dobrine amuha imipira myiza amakagira determination none hajya muri Barcelona no musi babakinyi bahari ni bande bazava mufasha
usanga azuba ducharondera nabandi bamufasha uhagati
ni barondera nabandi bamufasha mu gutugaruka ati mbega bwa butunzi bwa Barcelona no munsi buhagaze hehe buraba permeta kugura abakinyi barenga babiri
cyangwa byoshoboka ko Haaland yemera kuza bari bihuba
arashobora kwemera bivana ni charondera
kuko no munsi
ntibahomvye cyane kuko na Barcelona no munsi no mugwi ntabwo uri kuraca mu bihe bitari byiza no muguhagaze neza ushaka kwandika izina urashaka kujaye
eh niyo bahomvye ga
Okay, ni baza ko la prepare bakinyi biburaya. Ama ndoso zawo kenshi, ndoso zawo barota tudukire muri Madrid kuri muri Barcelona. Baza ko umuse ko la Barcelona niyo rimere nyine kubwa simu. Munywa kuri ngoro umuse te kwa mwana mu aja wiwe. Muri Barca ngo ashaka kugenda. Muri Barca ko radonera, kanje ngire kuprofita je nabonye. Ko no muse mukigomba nikimwe. Ni nica ni nigiye mukinyi agenda mu equipe yari ipfutse. Akachabura ara site iyo paraporo y'equipe ya Rafis of Rema Ohome no kujye kuvata nge mugwi kanaka musa kujye mugwi atumye agira na visibility irende cyane biraza ko kubwiwe ni shwa yiwe iyo cagura ati mponda mamombye bivaye n'ukuntu nzo na n'ukuntu nzo ameze nzo ndiko na kina nzo ndiko na kinisho aho narahombye atahombye tuzubona shapira ihe sina mazoja mwaka marimere ni menshi cyane
uretse ko la ligue yobigiye kuryoha iringi Haaland muri Barcelona Mbappé muri Real Madrid je nibaza ko ari ariho yobigiye kuryoha cyane ariko shogaruka ati mbega Barcelona izogira inuzezero nka mayere kumugura itironka na mayere kugura abamufasha kuko Barcelona umuse turiko turabona nka bakinyi boza gufasha Haaland ngo aze kudetermine ijya mipira yose aho ratanga muri Manchester City
ubwo nyine niyo bagomba kuza kuko bumvise ati Mbappé na washora kuzoja muri Real Madrid
ego
cyo
kirimo vraiment concurrence ko ega ni mo generation Cristiano Ronaldo generation Cristiano Ronaldo Messi ziko zirahera twe ni indi generation shash esi yo generation shash tuzobona he kiba dirike zobona
ari diri ya Guardiola avuga ati